Anamhurumia kuja kwa mimi. Unakungarisha.
Aisha tosha.
Ah, wewe umebaje? Wala mbaki.
I'm going to go to the hospital.